Bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni ukunda Ange Menosh na musi tukaba turi mu Kayanza mu ntara ya Kayanza aho bafise abana bafise impano idasanzwe cyane sinabaza ko ni Bujumbura dushobora kuba dufise izo mpano twabonye ngaha mu Kayanza so abo bana nabana batishoboye nabana baba bono bamwe barafise iwabo ariko abandi barabamwe barabara donc ndukuvuga nashatse kuza kuyaga nabo kugira namwe mubabone araba bafasha please ndabibasabye mushobora kubafasha kuko mu zindi ntara talankizi ntibazireka bo mu bindi bihugu talankizi ntibazireka gutyo donc nkuko muzi yuko turi ngaha kugira dushobore gufashanya bose kandi ari impano nziza zishobora guserukira igihugu cyacu mugumane natwe aha niho batubwiye ko basanzwe bategurira misiyos ariko siho baba kuko benshi nabibabwiye ko badafise aho baba mugumane natwe kuko ni uturazi kwa ko arategura tuje kuyaga thank you biga abana bawe uravye kubabona muri kazoza ubona ari giki ubona ko boshobora donc ni ihe vision babonamwe hamwe boro nkubufasha bukwiye ubwo usaba
abana vision ndabonamo n'indende cyane barose ubufasha bukwiye kabisa bogera kure cyane pe bogera kure cyane bogera aho buza baragenda mu bihugu byo hanze kugira amakonsere urumva kandi bagiye kuza baragira uko makonsere ku bihugu byo hanze urumva inyungu biri kiringira mu gihugu bo dusaba kumahera menshi cyane hama kindi kintu nko mu mwaka uzaba ushobora kujya ku ishuri ushaka kubafasha abafasha bakajya ku ishuri hari umwe ubwana buto buto sana butiga abandi bakagenda mu mashuri y'imyuga je nibyo numva umuntu bafite ubufasha bamwe akabafasha kujya mu ishuri hanyuma bakobwa batiga muhira bifashe na urumva kujya mu buraya cyangwa ibiki n'ibiki bubafasha bakajya mu mashuri y'imyuga nabo bakaraba nyine bo kwibesha baraza muri repetition bavuye mu twa dukobwa dutandukanye
ndibaze ko bakumva hama ibujumbura hariyo concours de danse muri 2021 woba warandikishije abana bawe canke ntabyo wari bwamenye
ibyo ntabyo nari bwamenye kweri gusa ndose aho nuca bya ndabandikishe natwe twoyitaba kabisa nta kibazo twoyitaba kabisa nta kibazo ya na nibo maramaza kabisa barabizi vraiment nibo maramaza
kurangiza reka utubwire ubushatse nko kugufasha ari nka konti ufise canke ari nka numero de telefone yawe canke ari nka kuri YouTube channel yawe canke Facebook yawe, Instagram yawe, ahantu hose ubona yuko umuntu ashobora kugushikira akakwandikira umuntu yobona yuko yifuza nko gufasha aba bana.
Umuntu yifuza gufasha aba bana yuza kuri Instagram ni Kayanza Kids Africa, kubera Instagram twahora dukoresha sinza akabazo kabaye baduhaye ukwezi kose turiko turayikoresha, gusa hasigaye iminsi 12 cye yuguruka, gusa nacye nugurura iyindi yo kuba turifashisha ni Kayanza Kids Africa. Chaga cha ku numero Priste 57 60 39 37 35. Facebook ni Kayanza Kids gucyonye.
Reka tugushimire, urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane kabisa kudutemberera, ni byiza vrema.
Ubusamba
wabijemo gute? Wabijemo kwera ubikunda canke wabijemo kwera ube?
Yagenze gute bimwe? Akeba bonya badinyane bari mwa barabitamba bonya bonya radye chamiti. Radye chamiti ntanda bijamwe chamiti ntanda byiga.
Ni nk'igiti usaba abantu bo babashaka gufasha Kayanza
Kids. Yego. Ikintu asaba nyere kibera cyonyene cyo kwambara. Ujyari impoto impoto nyene. Impoto ndazishaka nyene ni ibyo nyene nofungura nyene nka saa sita agiye ku ishuri.
Ugiye donc wata mu ishuri.
Yego.
Twizere ko bariya abantu bazobidufasha. Kubera yashoboye twabibonye ko ushoboye no gutambukana neza. Wari ubizi?
Ntiwari
biduta amabere. Urashoboye ma. Yes, sir. It's quite good. The pin, the tampanet. Marero, Namtavaria, and Vakire, at Kayanza Kids, Rashobo. Bakunze wa Magic TV nkuko mwabyumvise muri Kayanza Kids bafite sabatamba gusa harimo n'abashoboye comedy n'abashoboye ibindi byo gukina amafilimi uyu yari mu ngoma bafise bashoboye comedy umeze neza
yego
witwa gute
Nzara Fabrice
gira abantu bari kwadukurikirana akantu katoya gusa biramva kuri umukomedi
Là, je ne suis pas personne liée, donc je m'adore après gestif et donc quand même dans la moyenne de change.
Sigura
bijyanye.
Ibi
bijyanye nawe ndi
bazu. Nakimwe twatawe ni cyongereza
gifu. Cyongereza ndavuga. Cyongereza iya je suis allé. Ifrasa nini? Là, je ne suis pas personne liée, donc je m'adore parler en Guinée.
Hey,